sani ba na ce na sani suka ce to zaki na ce a a
Abdul Gaffar wala ne meji national hero
suka ga
sannan har tabi